Isezerano rya kera, igitabo cyambere cya Mose cyiswe itangiriro. Igice cyawo ni cya 24, umurongo wawo ni uwa 49. Haragira ati, nuko nimushaka kugirira databuja neza, ntimumurerege, nimumbwire, kandi nimutabyemera, nimumbwire nanjye mpindukire njye iburyo cyangwa ibumoso.